Umugambi turi kumwe ugiye gufasha urwaruka ruhurukiye mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana watanguje cese mu ntara ya Ruyigi wagarikiwe n'ishyirahamwe rihanira ukwiyunga kugwaruka mu mpfunyapfunya GGB rifadikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu Counterparts ku mfashanyo ya USAID igenekerezo rya 2024 Ruheshi uno mwaka. Uwo mugambi rero ukazotuma ugo rwaruka rwiteza imbere bimwe biboneka mu kurangura neza imigambi yago bivanye n'ubumenyi ruzoba rwaronkejwe.
Ishyirahamwe ryamaze kutwigisha neza ivyo gutegura umugambi, ivyo bise guharura inyungu canke uruhombo, bakatwigisha ibijanye n'ivyo ico bise livre de caisse, ama livre de banque. Icyo bise devis estimatif de projet gutegura umugambi go harageze igihe rero baratwigisha n'ivyerekeye ibintu byo kuziganya no kuguranana muri uyu mugambi turi kumwe mu mashyirahamwe mato mato bise nawe nuze.
Irangurwa ry'uwo mugambi rikaba ryari risanzwe riko rirakogwa mu zindi ntara z'igihugu aho abagiriwe amahirwe gufashwa nawo bashinga intahe kubungutsa ubumenyi ikaba yanisununura no mu mibereho yabo.
Bivanye rero n'inyigisho baduha bakatwigisha naratahuye neza ivyerekeye kwegera abandi kuko icyo gihe nari kumira ngamba utaraza hanyuma sinabona ko abo tudasanga ivyiyumviro washaka rujya gwaruka mwabonye ibimuga mwabonye ba nyamwema icyo gihe byarango kugira tuyage nabo ngurane baduha gushyiramwo n'amafaranga twagurana na mwayo mashyirahamwe nawe nuze byatumye nongereza kakagurane kakanyungu niko suri inyuma gato kakanyungu naronka muri bya bitungwa hanyuma nkongereza umutaho kaguka uba munini umugambi rero nategura ta buryo nari mfise naragenda tukavugana n'umuntu umugambi nari nateguye wari wo kudandaza nkayanga umuyanga yanga murabyivujya muntu abaga inyama akazidandaza burya rero naragenda tukavugana n'abafisi ibyo bitungwa mu kibano tumaze kuvugana nabo bakakimpa ku ideni tukavugana icyo gitungwa bakakima agenda nkakibaga nkakidandaza maze kudandaza nkakuramo ya mahera yabo twumvikanye akanyungu gasigaye gashira mu mufuko.
Ku ruhande rw'ubushikiranganji bujejwe iyinjira ry'Uburundi mu karere ka Afurika y'Useruko ugwaruka n'imico kama bwashimiye ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi ku kuntu bafata mu mugongo wa Leta y'u Burundi mu migambi yayo y'iterambere.
Kuba rero mwitavye runo rubanza biragaragaza ko mwitwaye iko n'ikibanza kidasanzwe muhi bijanye n'iterambere y'ugwaruka rwacu hano mu Burundi. Leta y'u Burundi irabishima, ni kimenyetso kidaseswa cerekana ko imigenderanire myiza iri hagati y'aya mashyirahamwe na Leta y'u Burundi cyane cyane hagati ya Leta y'u Burundi na Leta z'Ubumwe za Amerika ari imigenderanire myiza cyane. Uwo mugambi uri kuratuma abenegihugu bose bazomenyana, abazobimenyera mu Ruyigi, Ingozi, muri meri ya Bujumbura canke mu Rutana bazobikwiza mu gihugu cose. Twashaka dusabe ugaruka ruzobimenya kuja kuvyigisha mu zindi ntara.
Nayo uwaserukiye ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika yamenyesheje ko bahisemwe guteza imbere ugwaruka kuko ari go nkingi y'iterambere kandi akaba ari nago Leta y'u Burundi yasize imbere mu migambi yayo y'iterambere. Umugambi turi kumwe ukazokorera mu makomini 6 y'intara 4 ariyo Kinyinya na Gisuru y'intara ya Ruyigi, Giharo y'intara ya Rutana, Nyamurenze na Kiremba intara ya Ngozi hamwe na komine Ntahangwa y'intara ya Bujumbura.